manani pipis kanchi kanya sungu chai ni kanki tatai
Yeah.